Bazuyo Basaboni yo Sina yebisa kiyo Siko yo moni Bayibi, bakimi, bapapoli, basokoli yo Ah, suwa mayele Yambala oyo